Take a bad zor demeka, da hon chawari kasaka, kasaka shan kan mi, beshoni khoy da zani, bo akhari jar dayman, na gay davran ta bayani, fariyad.